Kunomlisa okhala ngoNtencane noKhuzani mayelana nesenzo sabo esivela evidweni yeBhova Elincane libiza ingoma behlangene beyidombolo FC sewuntambama. Lo mlisa uthi ule video uyihlaziyile wayibuka kaningi impela uthi akumphathi kahle mayibona uNtencane noKhuzani behleba ngapha emva kweBhova Elincane uma liqala ingoma. Uthi uma ukuthi babehleka ukuthi liyabhimba noma likuhlaza livuthiwe engomeni, uyacela ukuthi Nkosi yami belifundise belipheke phela bona ngoba sebevuthiwe, hhayi lento abayenzayo.